la chupo mami ubiri. Oh mama, ya po maisha sege nyame. Chutonga na na, ata wakikunye shepi donye. We na na ma, wazi chone chone ay shore. Ata niki kosa utinyo ke. Pena lewa hata shokie.